There's a stirring deep within me. Could it be my time has come? When I see my gracious Savior face to face when all is done, is that his voice I am hearing? Come away, my precious one. Is he calling me? Is he calling me? I will rise up, rise up.
Then I'll bow down,
bow down.
Ewurade, wobɛte me nne anɔpa dwumtuo mu na mɛbɔ mpaeɛ makyerɛ wo. Wo na mehwɛ w'anim. Ɔsoro hɔ, nea Kristo kɔ, ɛkɔdi ahotefoɔ nsɛm, na wode yɛn nnwom ne yaw gu n'Agya ahengua anim no. Ma wo honhom nni m'anim ɛwɔ tenene akwan so. Ma asɛde kwan biara ntere ɛnyɛ petee wɔ m'anim. Wɔn a wosuro wo na wodɔ wo no, wobɛhu wɔn apɛdeɛ. Onyame gyee di ampɔ de n'adom ɛbɛyɛ kyɛm ama wo. Amen. Ɛnɛ yɛn akenkansɛm no, yɛbɛfa de afiri sofo nwoma ɛdi baako, ɛmu nkron ɛde kɔsi ɛdu baako. Ɛhɔ na wɔatwerɛ sɛ, na ɔmaa yi hunu ne pɛ ahuntasɛm sɛdeɛ n'ani sɔ a ɔbɔ ne tirim nnɔteɛ a ɔde hwɛ berɛ a awie duru no afi siesie a wɔbɛka nneɛma nyinaa abɔ mu bio Kristo mu. Deɛ ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase soɔ ɛwɔ ne mu no. Ɔno ara mu na wayɛ yɛn ɔdedifoɔ, nso sɛdeɛ deɛ ɔyɛ nneɛma nyinaa ne pɛ agyina to soɔ no ɛbɔɔ ne tirim hyehyɛ to hɔ no. Amen. And he made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Amen. Ɔsɛnkafoɔ no se, na Onyankopɔn ɛma yɛhu ne pɛ ahuntasɛm. Ne pɛ ahuntasɛm no ɛne sɛ, Onyankopɔn pɛ mu ahuntasɛm ɛne sɛ, firi abɔdeɛ mfitiaseɛ, ɔbɔɔ ne tirim na ɔyɛ hyehyɛeɛ ɛde too hɔ sɛ, wɔbɛsan aka asase so akra ɛne wɔ soro deɛ ɛne asase so nneɛma ɛne wɔ soro deɛ nyinaa abom bio ɛwɔ ne dɔba Yesu Kristo mu. Ɛno nti adebɔ mfitiaseɛ ɛna Onyankopɔn ɛyɛ nkwagyeɛ ɛhyehyɛeɛ ɛto hɔ. Ɔsɛnkafoɔ no se, na wode hwe bra ewie duo no efisiisi a wobeka ne oma nyina abomu bio wo Kristo Yesu mu di ewo osoro ne ne ewo asase so nyina ewo Kristo Yesu mu enti onyakopon ebon tim fri ade bo fiti ase ese eye ne banu mu ena obeka asase ene wo soro nyina abom onyai ema otamfo no ema ne nsa no adwuma enyekwa emomu no obeka ne ma no asan abata ne ho bio through ne doba Yesu Kristo afore bo kese a onye ne kra ebebo ede ato ede ne moja apepa ye mboni no asade afam ne ho ebi we no onyame asemo ene ode ema ye ini onyame ba mansemi entra wa kuma mu nenta wa kuma mu sisubra enwita isan se Kristo Yesu wo no abeye apejade kese ede ama me ne omi no eno ena ama yen esanya kwenya esai ede ye ho eko from yeja a owo soro no eho bio na tru ne moja kronkron no mu ena onyankopon esai eye ye awa awa tu esai atwe yen abata ne ho se ne ma ena ne doba Yesu Kristo afore bonu so ena waye ye adidifu ebio ekese de wosiesie esie ye edema awotefo no ya ka otamfo no pese enga ehwere ne ma akra wo bo ye gu asase so no wonam Kristo Yesu mu ena ne moja kronkron no so asan ayeye adidifu obio asan atwe amata no ho ama ya beye ne ma yesse adidie. That is why the Bible refers to us as the princes and the princesses of the kingdom of heaven. Ye adidifu. Wonyame asem awode amaye anapaini. Wonyame nshana asem so. E wone doba Kristo Yesu do. Amen. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Dear Lord, we are full of heartfelt gratitude for the imperishable inheritance that you have prepared for us in thy kingdom. In Jesus' name, Amen. Be one of my empire, say. Already, I was sick. Doba Kristo Yesu mu sɛ wode ɛda foforɔ akyɛ yɛ agyapa yɛni sɔ sɛ wasan ayɛ yɛn adidifoɔ bio na yɛni ɛsɔ agyapadeɛ a wode asie ama yɛn ɛwɔ w'ahennie mu si wotra se ma yɛ mmɔ mpaeɛ biiwa no onyame ba na da Awurade ase ɛnanɔpa yi Shire ni mwenyam manidi iso yene kesie. Se empu yetita se ewufu na wafeye nsu ama adipebi achinye. Mfidi ahura watamfunu sunsum ye anajofeyi wada sumu. Fanya nsa kwanzu sumu ya kre fidie nginara wanamnadum ene humobrosu. Wawimu ene nginara asaye apeja ye aba ati ase 40 bie mwa. Yekase aseda. Anything. We were not about empire this year. When I'm sure. I feel prior to a radiation. My menu, you know, mum. Nayan said, when I make crop and porno bonifacce. So, oh, we are mobile. Oh, no, Ochir Bonnie. Then, so, oh, no, any bonnier drew. Oh, no, Ochir Bonnie. nenso onua na sabone yade ye no ohu ye mobo na wonfa ye bone enche ye evo so biara ayaye ye nim ene ne ye nim nara asem na se ye mra mai ni as ye bone pretese damra ma aban para ko be mana ho ayi se su chirema na de se nkra wo soa ko be mana ho ayi se odwan mi vita wose enti momra menchen mo bone aso mo ne soa na mo bre na mo toba na mo na mo go mo ye mre na mo ko mo buo no momra menchen na mi go mo mna si bresu mama mo homi e dia mo kra ne se enti e na no pei ini ba bi akọ se enya me kro bre mpon ho ra enim ene ye ko ene no pei se ohu ye mo boy na Kristo Yesu mo jade shie no nti onfa ye funso ene ye marato ene ye sinto ene ye mrewo ye ini da ho boni ye mpo onfa nche ye no wanti ye onfi ni enti ni na ho onfa adwira ene ye ho boni ene anopai biwa no me mo empire ebraya bo empire asre boni fache no afi ede ho she urade nsa se ohu ye mo bo na ene de dwei se de ina sem edi kai no woma asem no entire muse subra enweda woma na nye kania ewe ena ase na bebiera ena mbiera asem no nti ye firi nkunim die mu akọ enkunim die mu se de ye behwe nanim ansa na ye dan ye ho akọ ya brabọ eso no we ya mema no enkosi ye yie bebia abrabọ ede ye nan ekotia ene de tue mu onyame ema ye nye nkunim die fo ofma ni yedi ensa eko ye nyinara enye ye wonu no to nsupa edi gune ma ensa no adwuma so ma eso abapa ema ye nye bi etidie ema ye kra enye wo home ese enti ena no pei wotutu ya kwan na wontata ya na mo ofo ye firi kudim di mo enko enko ni di mo onyame ba bi wa no ma ye mo empire sa afei bra ya bɔ mpa yɛ wei yɛsrɛ awurade mepambɔ a ɛtwa sɛ nkrante sɛ ɛne de dwei mu ɛne yɛ nkwa na aka wɔ asase so nyinara onyame ma ne bambɔ a ɛtwa sɛ nkrante no ɛntɔ me ne ɔmmienu so wɔnni yɛnim sɛ murunkum na wɔnni yɛakyi sɛ gyafadum sɛdeɛ wɔbɔɔ ne mma ɛho ban ɛwɔ ɛserɛ no soɔ no wɔma ne bambɔ ɛnyɛ kɛse ɛma yɛ ne yɛasefoɔ yɛabusuafoɔ yɛkurunom yɛyerenom yɛma ɛne yɛadɔfoɔ nyinara ɛne yɛasafo yɛasɔfoɔ yɛasɔfoɔ mpanimfoɔ yɛasafo mpanimfoɔ onyame ɛma no bambɔ ntwa sɛ nkrante ɛwɔ yɛ ho ɔtamfo biara a wɔtaataa yɛn tumi biara a ɛsunsum yɛfidie tumi biara a ɛtaataa yɛn na mmomudi yɛ ntɛntɛ onyame ahoɔden ɛne onyame tumi esi wɔ yɛn nkyɛn bakwan egyina kristo yesu din ne mu tumi ne mu ahoɔden so yɛsan wɔ mu nyinaa efiri yɛkyi yɛfira ani biara a ɛmmɔneta yɛ wɔ sunsum mu na yɛka ano biara a ɛkasa tia yɛ wɔ sunsum mu no ɛtum yɛsɛe nsanodwuma bɔne biara a ɛnsa bi ɛyɛ tia yɛ wɔ sunsum mu ɛnan biara a ɛtia fam atia yɛ yɛne kristo yesu asɛm no a ɛyɛ nkrante ne fani no twa saa nan no mu onyame ma ne bambɔ ɛnyɛ kɛse ma yɛn ɔhyɛ n'abɔfoɔ ɛma me ne ɔmmienu ɛne anɔpa yi na wɔsoa yɛn ɛwɔ wɔ nsa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnan mpempoɔ onyame ba biwa no ma yɛmmɔ mpaeɛ ɛberɛ a yɛabɔ mpaeɛ wei afei biwa no ɛda awurade ase dana ase sɛ ɛnɛ so yɛbaa n'anim no wɔahwɛ yɛn mfomsoɔ ɛne yɛn mmarato ne yɛsi ntɔɔ so ɛnyina ne ɛnhinta yɛn na mmom wɔnam n'adom ɛne n'ahummɔborɔ so atie yei na wɔayɛ bisadeɛ ama yɛn a aseda ɛnkɛne den biwa no da awurade ase kɔ so na da awurade ase sɛ wɔamfa esum ankata yɛn n'anim na wɔamfa abufuo antwe yɛn mfiri n'anim anto antwene ne won sisi na so e wo yen pa ebo ho a aseda en kenedi koso na ntana se koso na shire ni munyam kunyame ba da erade ase se woti e mi ne won pa ebo na won ne yen edin yi wo le na brade Jesus Kristo ti mu amen afemi ne wo bo mpa ye a etwato mere wa koma se kunyame ba na afi ene mi mo empa ye Unyame ni nkunfuo wo mada wase. Yede wase se anopai. Wase ahye mukina na waka esisuo. Ama yakoma atoye yem. Se wona wodoba Kristo Yesu so. Wasiesie adidi ede ama woma e wo soro ahemem mo. Asada enka wudin. Yede wase se wo fa wodoba Yesu Kristo so. Na wo san atwenyen ebata wo biwo. Ba yentimi ntina se ma wo. Ni abara bungina. Isu ni eban ensem fata wo Kristo. Na se daati mu piwo ni munyam wo. Wo beto isi ye se ya se ni afata. Wo be fa ya ko sura he mani mu ho. Na me yakodi edew a ensada. Ide apo ye de ho sha wo nsa. Ene de twi. Se bebi ya bra bodi ye ku biara. Di ye nim se wo so nkese ye. Fi sho ta bo bo nsam fidi ngara. Ade bira wo tamfo ayye etie ye ene anadwede so yi mu e wo ye na so e wo sunsun mu no igira Jesus Christ within mu tumi ni mu ho den so ye bresa ne ma na se ye gwiri sa ne ma na go ye si wo tamfo ye she body bira kwai ye wo tamfo ye she se enye no me ma ye no ye bona dane dane ni nyira e wo Jesus Christ ajin kwa pa na din mu e japa ene de dwe yi ade pa bia chien Uma, ibeku ye nyuma so, edi ya wushe wunsa. Edi ya pa, mani edi ya nseye kwe ye biyara ene enye nshira. Tu nshira pa, ene nshira busu, efeku uma, yensani wujuma so. Ma enswaba mo humo huo. Nasa adepebisa, nasa ye nsuni ye ndiye, evade wudi atumi ye niya. Yebe kase eye u evade ene waye. Yena wase, se wena madum, ene humo broso, weti waye nesa edi ama ye. Yemu bi na akoma so ade so do kubi da yakoma so de ba wasem amama tia sese wonnim ye haw wonnim ye hiaye ansane yi bebisa ise ntia tipre ta wo bebera koma so ene akoma chin ya wo sugu wo urade wo so e wo ho no ye mpa bo no se kunu ba mo boy na ye ne bisa le e fa ma no she wo mo ne munyam na wo be hu se ampa ye sum nyame a wote ase ye da wase se wo na ma dom ene ehomobroso wotie wayane sa e woye dofo ene ye na jing kwampa Kristo Yesu wonya mekro brempon wo dopa kru no etimo ene abo pae adom ne ehomobro kesia ense de nti ujini de bia wotie me ka ene na pae no kase amen na wonya mekro brempon ubishira
There's a stirring deep within me. Could it be my time has come? When I see my gracious Savior face to face when all is done, is that His voice I am hearing? Come away, my precious one. Is He calling me? Is He calling me? I will rise up,
then I'll bow
down,
and
lay my crown
at His feet.
There's a stir.